elogcina ncikelela ihora esizolidikadika njengamanje kulolu hlelo iyekhaya jikelela ingqayizivele yohlelo lesidlo sasekuseni inqophamlando yohlelo omunye ke uthe hayi uyabona impela amanga sawafunda esikoleni phela sicelani babethi ke bhalela umalume wakho segoli incwadi hayi ekubeni wena wazi kahle hle ukuthi hayi owakho umalume umshiye le dining room nekepi seligugile omunye ke uthi yena-ke ngenxa yokuthi ke wabuza esontweni lapha khona ukuthi hawu uMose wasebhayibhelini bakwethu wayelithathaphi ithaya lokwenza iy'mbadada uthi hawu ngokubuza nje lo mbuzo ube semiswa-ke esontweni heyi nanganothula kokunye ningabuzi yonke into kholoze umoses walithathaphi ithaya lokukhanda iy'mbadada
yho andifundi kwabhayibhile leyo andazi kwamoses lowo kumnyama kum
kufana
ne-outfitat least nayo into emhlophe meaning that kukhona okhaya bhayibhile mntuasekhaya
Alright, hayi siyakuxolela bingelela umbukeli
hayi umbukeli asikubingelele sikwamkele yona kundithetha isizulu uyakubona ukuthi une-influence enjani azana masikubulise umbukeli kwiyure yethu yokugqibela yenkqubo yanamhlanje anabile mathunzi njengoko sele ke sixeleshe emnyango kodwa ke ungangxami usizele ngenqentsu ngoba asinawo umphako wendlela okanti ke masingalibasi sithi xabaxaba sixabaxabishe sixele isidudu seqeleku sileqe apho kufele khona ithole dimlo ke unonkanyezi kalubisi inkanyezi nomsantsa phakathi kwezinye umandle ngothi umazipha umamshukuma ozondwa ngezakhe izinto mamtshali masijonge siphela phambili
senzenjalo ntokazi
Since 2019, the department has closed and sealed 251 derelict holes and shafts.
engqungqutheleni okubhungwa kuyona ngokusebenza kweyimayini kuleli african mining indaba kumenyezelwe ukuthi ingamakhulu ngamakhulu imigodi yeyimayini engasetshenziswa ezovalwa eningizimu afrika.
So long ago that South Africa played the semi-final or let's talk maybe a final. So that motivates us to do as good as the guys of 96.
kwezemidlalo ibafana bafana ilungiselela umdlalo wayo owandulela omagqibela kankqoyi nenigeria ngomso kwiafcon
ingaphezu kwamakhulu amathathu imigodi yeyimayini eyingasasetshenziswa eningizimu afrika ezovalwa uhulumeni kule minyaka emithathu ezayo lesi simemezelo sidalulwe umnyango wezamagugambi wayo nezamandla emhlanganweni wamashumi amathathu wokubhunga ngezeyimayini i-african mining indaba esingethwe enkabeni yedolobha ekapa
zibalelwa ezinkulungwaneni eziyishumi izithunywa ezithamele lo mhlangano ozothatha iy'nsuku ey'ntathu we-african mining indaba umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kusukela ngo-2019 uhulumeni usenze okuningi ngohlelo lokuvalwa kwemigodi ezimayini eyingasanakiwe ngenhloso yokubuyisa uzinzo kulo mkhakha walokho ongamagugambi wayo.
Since 2019, the department has closed and sealed 251 derelict holes and shafts. Over the next 3 years, the department intends to close a further 352 shafts. Criminal activity and the copper cable theft in particular has had a serious impact on key rail freight corridors in our country, including the supply of coal for export through Richards Bay, our coal terminal port.
Labo abanentshisekelo yokungena kumkhakha wezezimayini bakhala kakhulu ngokuthi lihamba kancane uhlelo lukahulumeni ngokukhishwa kwezimvume.
Of the 2,000 applications received since beginning of the financial year, the DMR has granted 268 processing rights, it has granted 32 mining rights, it has granted 85 renewals, 184 amendments, and 190 permits. And we thought we should give you these statistics because some mischievous tenants wrote that we have not processed nothing, it's zero. And this is not zero.
Njengoba lo mhlangano uqhubeka eKapa, umkhakha wezezimayini e-Afrika uphoselwe nenselelo ukuthi uqale uhambisane nesikhathi ugxilise nokusebenza kwezobuchwepheshe besimanje.
I-IEC namhlanje izawukhupha amanani ogqibela adityanisiweyo obhaliso kule mpelaveki sisuka kuyo. yavula isikhululo zokuvota ezingamawaka amashumi amabini nesithathu namakhulu amathathu kwilizwe lonke. Zilawulwa ngabasebenzi abangaphansi nje kwamawaka angamashumi asixhenxe ukuze baququzelele ubhaliso kunye nokujongwa kwesimo sobhaliso.
Umnyango wezempilo uhlongoza ukubukeza indlela okuqashwa ngayo odokotela kuleli kakhulukazi labo abangongoti emkhakheni emqoka ezempilo. Lokhu kusho ungqongqoshe wezempilo udokotela uJoe Phahla ngesikhathi ephawula ngodokotela ababhekene nengqinamba yokuthola umsebenzi.
The department and as part of this government, we really would wish a situation where all graduates and who have completed all these statutory requirements of internship and community service can get immediate employment in the public health sector.
I-Action SA ithi iza kuxhasa iintsapho zabasebenzi abathathu bomgodi iLily Mine ababeveleleke emathunjini omhlaba. Aba basebenzi babhubha ngethuba kuzika ikhonteyina ababesebenza kuyo ngonyaka ka-2016. Izolo bekugqitya iminyaka esibhozo sukela oko yenzeka le ntlekele.
Bahlanganise ubuhlungu nosizi lwabo. Imdeni wakwamnisi wakankampule kanye nokanyerere ikhumbula abathandiwe bayo abasho nenhlekeleleni yemayini ngo-2016.
Quite painful when we get into this date because all the pictures, all the memories came back, but we do believe that one day we'll get closure.
Ngonyaka odlule inkantolo yemanje yathola ukuthi imayini amaphoyisa kanye nomnyango zamagugambi wayo kufanele bathweswe amacala ngokushona kwezisebenzi ezintathu. I-Action SAET uhulumeni akayisinzanga imndeni, iqembu ke leseka imndeni.
The government and the mine management lied to us that the container cannot be retrieved. Through our lawyers we exposed that and we are continuing to give them the support.
Imndeni kanye nabebesebenza nabo bathi basanethemba.
Igama lelo kusinani labantwana bethu bashona, mina ngine power abantwana bethu baphile.
Have a glimmer of hope because we're done with the litigations, so now we are waiting for the PRPs to convene that the creditors meeting and let the creditors decide.
I-Action SA kanye ne-Aquamanzi banethemba lokuthi imayini izovulwa ngalo nyaka.
Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthuthele kwamanye amajele ezinye iziboshwa ebeyigqunywe ejele lase-Brandfleay ngaphandle kwase-Worcester Boland kulandela ukuqubuka komlilo kulesi sikhungo. Ungqongqoshe wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uRonald Lamula uthi zibaliwe zonke iziboshwa eyikhishiwe, kepha-ke bakhathazekile ngokuthi kungenzeka ukuthi zihogele intuthu yahlala emaphashini. ULamula kulindeleke ukuthi kahlinzeke ngemininingwane egcwele malungana nalesi sehlakalo khona namhlanje ekuseni. Umlilo ubulokhu nje uqubuka-ke ey'ngxenyeni ezahlukahlukene eBoland obuholele ekutheni amahlathi kuleya ndawo athungeleke ngomlilo. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi isimo asikaphumi esandleni. Mbukeli-ke ake siphose amehlo ke sibheke ukuthi kumi kanjani-ke kwisimo sezulu. siphinde sikwamukele-ke embukeli lapha ekhaya jikelele. Kanti-ke njengamanje sesingena-ke kuleso siqendu ngokusho kukamakholi lapho sesikhuluma khona ngey'ndaba ngeziwundaba mlonyeni laphayana ku-x.com. Ake sibheke ukuthi-ke kuthiwani.
Right, xa sijonga phaa ku-x.com i-hashtag phala phambili King Charles. Sijonge ke mhlawumbe enye yesibini ephala phambili yoba ithi hashtag ntoni na. Right, kusenjalo ke sizawuqala ngaye u-hashtag King Charles.
Isigodlo iBuckingham eNgilandi sikhiphe umbiko ombukeli othi inkosi yamangisi uCharles III kutholakaleke ukuthi unohlobo thizeni lomdlavuza ngenkathi elashwa esibhedlela. Akukadalulwa-ke ukuthi lo mdlavuza ngabo wani, kodwa cha akuwona-ke umdlavuza lo ojwayele ukuhlasela abantu besilisa. Inkosi-ke iqale ukwelashwa okuvamile ngomsombuluko futhi izohlehlisa-ke yonke imisebenzi yayo yomphakathi ngesikhathi sokwelashwa.
Okanti ke mbukeli ke ingxelo zithi ke ukumkani uCharles oneminyaka engamashumi asixhenxe nesihlanu ubudala unethemba ngokupheleleyo kunyango lwakhe kwaye ke ujonge ukubuyela kwimisebenzi yoluntu ngokukhawuleza. Bathe babhala kaloku pha ku-x.com. Masive ke uCardinal uthini yena uthi, "I am certain to learn that King Charles is now facing a time of treatment for cancer. On behalf of the entire Catholic community in England and Wales, I offer His Majesty our warmest wishes and assurance of steadfast prayers for his full and speedy recovery. God bless the King." Cardinal uyatsho intobana ubuhlungu kakhulu ukuva into yokubana ukumkani uCharles ujongene nenyango lomdlavuza. Uyatsho kaloku into yokubana emele iCatholic community, uyatsho kaloku into yokubana udlulisa amazwi omthandazo, kunjalo nje uyathemba into yokubana uzawukwazi ubana aphile, esitsho ukubana inkosi ibusise ikumkani. Chunceba, sijonge abathe babhala pha ku-x.com babhale bethini.
U-Akinwumi A. Adesina uthi yena, "Your Majesty, dear King Charles III, I wish you a speedy and full recovery. You are in my heart and prayers." Wedlulisa nje naye amazwi ukuthi usengazi ukuthi ungelulama ngokushesha nkosi laphayana uCharles. Uthi cha, usey'nhliziyweni zethu kanye nasemthandazweni yethu.
Nomary Teresa uye wabhala sisho into yobana, "May God be with the King at this difficult time." Naye uphosa nje amazwi okuba kuvuseleleke ikumkani, sisho into yobana anga uThixo angaba kuye naye kula maxesha obunzima.
Ake sibheke ke i-hashtag yethu yesibili. I-hashtag yethu yesibili ke mbukeli ithi hashtag Tyler. Uyatrend uTyler.
Eyi, sasuka kwezibuhlungu saya kwezimyoli. UTyler ewe uyatrenda mamtshali. Lena ke yimvumi yalapha eMzantsi Afrika. Phumelele iwonga ke leGrammy kudidi lweBest African Music Performance ngecawe. Le mvumi ke iphumelele ibhaso ngengoma yalo ye-Afropiano ne-R&B ethi Water. Fikelele ke kwindumasi kwihlabathi jikelele. UTyler ke wamkele ibhaso lakhe kumsitho i-66th Annual Grammy Awards pha ibibanjelwe eLos Angeles.
Kanti ke mbukeli kulo mcimbi kuklonyeliswa phela ngey'ndondo ey'ningana nje ke. UTyler ushaye ezinye iy'hlabani zase-Afrika okubalwa kuzo phela uBurna Boy, u-Aria Star, u-Asake eno-Olamide kanye noDavido ke ehambisana nomculi walapha eNingizimu Afrika uMusa Keys. Unandi Madida kuphawulile mayelana ke nodaba u-hashtag Tyler uthi, "Trevor Noah is hosting the Grammys. Tyler winning a Grammy, yeah, ne South Africa is the girl she thinks she is." Hhayi, uncoma nje ukuthi yey, nathi sibalulekile siyiNingizimu Afrika. Ubheke nje lapha kuma-Grammy, ngapha uTrevor Noah kuyena-ke ohostayo, ohosta ama-Grammy, ngapha uTyler uwemuka ukhali uyemuka nendondo uthi ya uyabona i-South Africa is the girl that she thinks she is. Ake sizwe komunye ukuthi uphawule wathini.
Uphawulile kaloku noSolwazi uProf Thuli Madonsela esitsho into yobana, "Congratulations Tyler on the extraordinary milestone of winning a Grammy at the age of 22 and maintaining our country's winning streak and a pedestal of hope. Keep rising and raising our flag and follow young people's hopes with you. Hashtag inspiring, hashtag Grammys. Ag Tyler, wafaka nenkanyezi. Uyachuka lokusolo azindobana. Buntu Tyler, ekulo mkulukulukulu success inkulu kangaka. Apo uphumelela iGrammy. Uneminyaka nje, A22. Amashuma mabini, anesibini. Uyachindobana eyo nantoke inga mandla kukubaka loku. Iflag yomzansi Afrika. Uibekwe kwinqwanqwa eliphezulu. Kana njalo, ukhuthaza nomntom. Cha ozawubona into yobana tyhini amaphupha ayafezeka. Chincimbe sijonge othi wabhala pha ku-x.com ubhale esithini.
Ushanay Zoe uthi yena Tyler got onto the world stage and promoted South Africa. She didn't use it as an opportunity to complain about the country. That's what we need. Uyancoma ke usisi lo Ushanay Zoe uthi yena uncoma nje ukuthi uTyler ufike kulesiya stage samaGrammy wafika waqhakambisina ngeNingizimu Afrika wangakhononda ngeNingizimu Afrika ukuthi yikho phela lokho sikudingayo siyizwe laseNingizimu Afrika ukuthi mabe sikwamanye amazwe sithola ithuba lokuthi sikhulume silikhulume kahle izwe lethu silibeke kahle izwe lethu. Yikho lokho-ke esikudingayo singakhonondi nje kuphela ngezwe. Hayi-ke mbukeli-ke sesiyibamba lapho siyiguqisa lapho-ke ezingondabamlonyeni bese kuphathele zona namhlanje. Sekuyisikhathi sokuthi-ke sithole nje ikhefa nelincane.
Utyler itshomi yami bendifuna utho loo nto masiye evenkileni.
Sikwamukele mbukeli kanti mangabe singena kwezemidlalo umqeqesho Bafana Bafana uHugo Brooks uthi iqembu lakhe linogqozi lokuyiphakamisa indebe ye-Africa Cup of Nations njengoba kwenzeka phela ngonyaka u-1996. INingizimu Afrika izodlala kowandulelo wamanqamu okokuqala eminyakeni engamashumi amabili nane kwe-AFCON nalapho-ke izogadulisana khona nama-Super Eagles aseNigeria ngolwesithathu kusihlwa. Lokho kuzobe kuyimpinda yomdlalo owandulelo wamanqamu owadlalelwa eLagos ngonyaka u-2000. Kuwake lowo mdlali Bafana Bafana yakhala ngaphansi ngamagoli amabili eqandeni kepha-ke yabuya nendondo yethu siphela njengomthobanhliziyo emva kokuphuma isithathu kulo mqhudelwano.
Umsizi womqeqeshi weBafana Bafana uHerman Mkhelele wayesengumdlali ngesikhathi iNingizimu Afrika egcina ukufinyelela emdlalweni owandulelo wamanqamu. Leli qembu lagcina ukunqoba lo mqhudelwano eminyakeni engamashumi amabili nesishiyagalombili edlule. Laqeda endaweni yesibili noJomo Sono ngo-98, laqeda endaweni yesithathu noTrot Mloto.
Certainly a motivation for all my players. That is so long ago that South Africa played the semi-final, or let's talk maybe a final. So that motivates us to do as good as the guys of 96.
Umkhakha Evidence Mkhupa ufuna ukukhokhela umqeqeshi ngokumthemba.
As long as I have a coach that believes on me, the coach that called me and the people were already like, why this player? So for the fact that coach called me, I'm here to do the job. I'm here to play, and I'm gonna play my whole heart for him. Like I'm gonna do whatever I have to do for the coach.
IBafana Bafana ayikazi kuqhisa Nigeria kuAFCON emdlalweni emithathu yalomqhudelwano.
Usapho lukacaptain wabafana bafana uRonwen Williams nomothuleli bawulomthola umnqwazi ngomsebenzi wakhe obuqhawe bedlala ke neCape Verde ngomgqibelo wokugqibela wendebe yezizwe zaseAfrika iAvory Coast. Nonosindi ke inzalelwane yasegqibe eRhawu uye waduma emva kokuba enqande ipenalty ezine kumdlalo webafana bafana kunye neCape Verde. Cobani ke Blom usenzelele ngxelo.
Usapho lakaWilliams beluchulomancile ngalentsasa yanamhlanje emva kokuba unyana wabo uRonwen ongunozindi nongucaptain wabafana bafana edlale kakuhle. URonwen wazibandakanya nebhola ekhatywayo eneminyaka emihlanu. Susela ngoko zange ajonge ngasemva.
During the penalty shootout, I knew for myself that Bafana Bafana has a chance because I know Ronwen. Even if it's only one penalty that he'll save that penalty. But I didn't know that he'll save four penalties, really. I wasn't sitting, I was jumping, walking up and down.
The day when Hazel gave birth to him, he was so anxious to come out. He was hanging there. They had to rush her in. and that is how he was born. And my late father-in-law used to say that this Ronwen was going to be South Africa's number one goalkeeper one day.
Thank you. Olusapho lunalo ithemba lokuba iBafana Bafana ingaphumelela indebe yeAFCON.
I just want to first of all congratulate them on a good game, and I want to wish them well. And I know that they will make us proud. So well done, Ronwen and team. Go out there, give it your best, and we are very proud of you.
Iqela leBafana Bafana liza kuqubisana neNigeria ngolwesithathu. NdinguZolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo loMpuma Koloni.
Umdlalo wamanqamu wendebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 uzosingathwa eNew Jersey, bese kuthi ke umdlalo wokuvula udlalelwe eMexico. IMexico iyizwe lokuqala ukusingatha umqhudelwano wendebe yomhlaba ihlandla lesithathu, kwazise labe liyizwe elisingethe ngo-1970 nango-1986.
Of course, being in New York, which is such a cosmopolitan city where you have between New York and New Jersey over 200 nationalities already there celebrating and uniting the world is really something unique. I have to say, do as well and compliment all other 15 host cities. They were fantastic. It has been for all of us at FIFA very difficult to choose until the last minute or the last second, but I'm sure that we'll have an incredible final in New York, New Jersey, and a fantastic FIFA World Cup.
Sibambe ngazibini imbutyeli ngokuba usahleli nathi ubusanda lungena uphi kwezi yure zingaka kubufuke ngoku sesichwechwela ngasemnyango. Kodwa ke nakubeni sithochwela ngasemnyango ikhona into esikuphathele yona okanye zona. Kwinkqubo ke yomtshato kuye kuthi ke emva kokuba kuqukunjelwe iingxoxo zelobola, iintsapho ke zombini ziqale zilungiselele usuku lomtshato. Kosuku ke oluphambi kwemini enkulu yomtshato, iqela elakulomendi kunye nomendi buqu lungiselele ukuya kulomyeni nalapho ke liye lithi xa lifika lilungiselelwe indlu eliza kuhlala kuyo, liqhelelwe kwenziwe nokunye ke okuninzi. Ukuva banzi ke ngalo mcimbi wedulu ngoku sinxibelana nengcali yezamasiko nesintu uMomelezi Ngubesizwe Dinga. Ngubesizwe, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sibambe ngazibini ngokuba wenza iDinga kunye nathi.
Kamako madlongothi ndiyabhotisa kuwe, ndibhotisa kubabukeli bakho, ndisitsho ndisithi yakahlela kwiinkosi izikumkani zelizwe lethu, izibonda nonozithetyana, ndikamagusha kubantwana bethongo elibomvu nelimhlophe, ndibhotisa kwiinzantloko nonozala iintombi nabafana bazo mlisela nomthinjana, ndisithi makubexhose kubehele kutete bumkubomnyama uvela ukukhanya. Kamako msasana.
Amagu, ungakhe nje usixelele ukuba xa sithetha ngeduli sithetha ngantoni?
Iduli msasazi kuxa kusiwa intombi emzini wayo apho ibicelwe khona. Yakhumbula ke phaa kudala iyomsamnene usadliwa ngendebe endala, bekusaya yokuphandwa indodana okanye umfana uthunyelwe esigidini ukuba siyowugqimeka umkhonto enkundleni. Kulapho ke kuyofakwa khona isicelo sokufika koonozakuzaku abazazokucela intombi. Uba kwiintsuku ezisibhozo lo mkhonto awubuyiselwanga kwelo khaya, ithetha loo nto ukubana elaa khaya lingaya liyoxoxisana nelaa khaya. Kuthi ke kuxoxiswana kuviwane, libethwe ikhazi elibethwayo, kubekho ixanduva ke ngoku nekhaya lakulo ntombi lokubana lise intombi leyo nezaba ngumakoti ngeduli kulo mzi iza kududela kuyo. Kamago,
ngemifanekiso endiyibonayo nawe ngendlela othetha ngayo ndivapha ngaphakathi into yokubana yeyi andisabaweli into yobana ndingaba noduli, ndilicenge ma ndithi hayi make bandikhaphe nam. Kodwa ke ndiyafuna uqonda into yobana ngokwenkcubeko ithetha ukuthini le bhokhwe ixhelelwa iduli xa lifika kulo myeni.
Kwezinye iindawo kuthiwa ibhokhwe yokwamkela kwezinye indawo kuthiwa ngumathula ntabeni nobhokhwe ke okanye lomvu ithelwayo yibhokhwe yokwamkela abantu abafikayo besuka kwesinye isiduko besika kwesi siduko. Yiloo nto ke le namhlanje siye sithi ngumathula ntabeni kwamkelwa ngayo idoli.
Kuphile futhi kwezinto kwamkelwa ngazo kuphawuleka into yokubana kukhona inkomo yobulungu kwaye siyafuna uqonda into yobana yona idlala yiphi indima xa kuziwa kulo mcimbi.
Phakathi kwezipho eziya kulo myeni ezihamba noduli kubakho iinkomo ezimbini. Inkomo yoduli nantiya izawuxhelwa phakathi kwekhaya xa ifika kuloo mzi itsho ke ngokuthatha inyongo yayo idityaniswe nenyongo yale yalapha ekhaya kube kudityaniswa nesilawu sosekhaya nesakulontombi kuqatshwe umtshakazi nomyeni kweminye imizi kubekho inkomo yobulunga. Le nkomo ke iba inkomo eza kuba ichwithela le ntombi mhlawumbi yavukelwa kukugula. Le nkomo ke iyagoduka ngexesha layo. Le nkomo ikwasetyenziswa njengenkomo eza kondla abantwana bale ntombi xa izele kuzawusengwa kuyo. Kuba izele ke ithokazi xa sele ilumlile iza kugoduswa kodwa xa izele iduna okanye ithilirhoqo izala amaduna iyawuhlala ide igugiselwe apha phakathi kweli khaya ngoba kumele ibe izala ithokazi. Yiyo ke le kuthiwa yinkomo yobulunga namhlanje eza noduli kulo myeni kamakho.
Ndiyarhalela ukuqonda ngubesizwe into yobana mhlawumbi ingaba ikhona imigaqo ekumele iyalandelwa luduli mhlawumbi xa bezawupheleka le ntombi isiya phaa kumyeni. Ingaba mhlawumbi zikhona izinto ekumele ukuthi bayazenza okanye abazenzi ukuqinisekisa into yobana mhlawumbe lo msebenzi uhamba ngempumelelo, kungabikho mhlawumbi umntu ozotyholwa kuthiwa hayi wena Nomalizo wenze ukuthi nokuthi nokuthi, nto leyo ekhokhela into yokubana izinto zingahambi kakuhle.
Amago msasazi, amalungiselelo okukhapha iduli enziwa kwangeentsuku ezisibhozo phambi kuba kube kuyahanzwa. Kulapho kuqokelelwa khona abantu iintanga zale ntombi ezingabafana nezingamantombazana ebakwazi ukusina, bekwazi ukuxhentsa, bekwazi ukombela. Lo leyo ke kulo malungiselelo kuye kusiphathwe nezonka, kuphathwe ukutya, kuphathwe imitshayelo namakhukho, zonke ezo zinto kuhanjwa nazo kuculwa kusombelwa apha endleleni ze bathi bawukufika ke kuloo mzi. Xa sele bemkeliwe banikwe mzi wumbi ongenguwo lona ulapha baze kuwo kuzawududelwa kuwo, mzi lowo ozawubizwa ngesiduko ngokwalo mzuzu okuzodudwa sakulontombi. Ukusukela laa mini kungena uduli kulaa mzi ubolekiweyo uzawuhlala esi siduko sakuloo ntombi sodwa. Kulapho ke kubakho imiqathango nemithetho yokuba aba bakulo myeni abavumelekanga ukungena phaa. Ukuba ungenile umntu uyabanjwa adliwe, kukhutshwe loo nto ikhutshwayo. Ukanti ke naba bakulo ntombi abavumelekanga ukungena nakanjani na kwelaa cala lakulo myeni. Uba ubanziwe ke ngenxa yoba ekhe wathi umqombothi wabhadulela kwelaa cala uyadliwa. Ayonto ke noko eqinisa sandla leyo, yinto ebanga umdlalo omnandi phakathi kwamakhaya amabini, kuzanywa ukwaziswa nangcono, kuzanywa ukwaziwa nangcono abakhozi ngaloo ndlela camako.
Ewe Xhosa, usathetha ngobudlelwano obuqiniswayo apha, kuzanywa iindlela zokubana esi sibini sazane ngcono abakhozi nabakulontombi. Ndiyafuna uqonda zobana lo mcimbi uluncedo kusini na ekuqinisweni kubudlelwano phakathi kwezintsapho zimbini. Sentsho yona ndima esingajonga ingakumbi ekwakheni kobuhlobo ithini?
Qabago msasazi, phakathi kwezinto ezilahlekileyo laa nkomo iza neduli isuka kuloo ntombi okubalulekileyo kuwo izanze ngeyeza lokwendisela le ntombi. Uyawukhumbula ke igama elithi ukwendela, igama elithi ukutshona ngakumbi loo ndawo. Uba ke mhlawumbi wawukhe wawomba amagonzi mbukeli, uzawukhumbula ke kuthiwa igonzi ungalombi ufulathele impuma ngoba liza kwendela, ungangalifumani litshone ngakumbi. Apho ke ndiyakhona ke la myongo ikhutshwa kulaa nkabi yalaa nkomo izenoduli izawuxhelwa, yiyo ezawubethelela ihamba nesilawu sakuloo ntombi. Kutsho kuqiniswa ke ngoku lo mtshato okanye lo mendo wale ntombi ukwenzela uba ondele kweli khaya. Khumbula kaloku kuthathwa umntu wesinye isiduko uzokwenziwa umntwana kwesinye isiduko. Yiyo ke le nto kufuneka kuvumelene izihlwele ngokwasemoyeni, kuphinde kuvumelana abazali ngokwasenyameni. Qamago,
le ndaba iqala emoyeni igqitywe enyameni. Xhosi Ngubesizwe, masibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba mhlawumbe ke usicacisele ngalo mcimbi ubaluleke kangaka kwisintu sethu. Enkosi.
Qamago, Qamago mazongothi, ndibulele kuwe, ndibulele kubaphathi ba-SABC, ndibulele nakubabukeli bakho. Makube xhosi kubele.
Xhosi yabulela ilali. Lo mbukeli besithetha naye ibinguye kaloku uMomelezi Ngubesizwe Dinga. Besicacisela ke banzi malunga neduli kunye nako konke okulingqongileyo. Hayi mbukeli, siyabizwe embo, masisabele emzontsundu siphuphume izinto zethu. Masiliqhuke sibhatala amatyala ungagungqi, kusekuninzi. Well, akho kuninzi kodwa ke khona into esikuphathele yona, ungagungqi.
Sikamkele mbukeli ekhaya jikelele, sibonge kakhulu ngokuthi usahlanganyele kanye nathi kusukela ngehora lesithupha kuze kube yimanje. Siyayibongela. UNontombi Luthuli uwumbhali waseNingizimu Afrika oxoxa ngohambo lwakhe lokunqoba iingqinamba zempilo ngokusebenzisa okuhle, uthando kanye nethemba encwadini yakhe. UNontombi ke uhlose ngencwadi yakhe ukusiza abanye ukuba nabo banqobe iinkathazo zempilo ababhekene nazo, futhi nje babone ukuthi ubunzima abuhloselwe ukumbulala umuntu kunalokho kuhloselwe ukuthi kumqinise, kumenze abe inhlobo engcono yomuntu nakakhudlwana. UNontombi ke ungumqondisi osungule inhlangano engenzi inzuzo, ingam. Uyisebenzisa ke noma uyisebenzi sikahulumeni, ungumzali, uyisishoshovu esilwa nodlame lobulili, uyisikhulumo esikhuthazayo, uyi-voice over artist, aphinde ke abe ngumbhali osezingeni eliphezulu. Kanti ke njengamanje sixhumana naye ke ngohlobo lwe-Zoom ukuze asichazele kabanzi ngencwadi yakhe esihloko sithi Tsepo My Hope. Nontombi, sikubingele, sikwamukelekela ekhaya jikelele.
Ndiyabulisa nawe sisinoxolo nabathandi ekhaya jikelele bonke. Ndiyabulisa ndingunontombi okwaluthuli sisiwa.
Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Yeyi, ngithi uma ngifunda lapha i-introduction yakho kuthiwa voice over artist, kuthiwa uyishoshovu samalungelo abantu, kuthiwa usebenzi sikahulumeni, hhayi umatasatasa.
Ndimatasatasa sisi wam, ndisebenzele umphakathi. Mabaphile abantu.
Mabaphile abantu. Akusixoxele ke kodwa ke njengoba sixoxa namhlanje ngencwadi yakho ke le ebhalwe ukuthi Tsepo, ethi isihloko sayo sithi Tsepo My Hope. Besicela nje ukuthi kusichazele, usixoxele mhlawumbe ngeyingqinamba ohlangabezane nazo lapho ke ukhula eKapa, nanokuthi njengesikhathi ukhula eKapa lokho kukulolonge kanjani ukubuwena kanye nje nombono ngempilo.
Maniqale ndithi sisinoxolo, enkosi kakhulu ngokuba lapha, kumnandi ukuba lapha ekhaya jikelele. Mandibulele kuwe ke, ndibulele nakubuthepho ngenhle kunabathandi bekhaya jikelele. UNontombi Luthuli is the queen of Batupili principles ngoba usebenza nabantu. UNontombi Luthuli is the queen of resilience. She is the queen of action. UNontombi ke lowo yintombi ekhulele apha ekhaya elitsha eKapa, emakhaza nasesayidiko M. Mandithi kuwe sisinoxolo, bekumnandi kakhulu ukhulela phakathi kwabantu ngoba kuthiwa it takes a village to raise a child. UNontombi ke ukhuliswa yivillage yasekhaya elitsha eside B kumnandi abamelwane kuhlale kube mnandi sikhula singabantwana bekungekho calucalulo kuthiwa lo ngumntana kabani lo ngumntana kabani kodwa kunontombi wa experience from the same village i-rape incidents about two of them from close family members kubantu abasondeleyo ongenobacingela wena emphakathini ukuba bangayenza into enjalo unontombi ke wa experience ezo zinto zibuhlungu from the same village kungakho ke ndibhale encwadini yami namhlanje ukuthi qaphelani ngabantwana benu into yokubana nithemba bani na ngoba izinto zitshintshile akusafani nakuqala thina besikhula kamnandi sikhuliswa ngobhutoto eside B sikhuliswa ngabamelwane but namhlanje ummelwane akufuneka ngumthembe ngoba awuthembi kwalona ulapha kuwe endlini ngaphakathi so unontombi ukhulile ke ngoba namhlanje ndiyile ntombi ndiyiyo enamandla ngoba ndikhulele kwi-township yasekhaya elitsha ndifunde lukhulu kakhulu and indishayiphile yandibumba ndangulo mntu ndinguye namhlanje
Incwadi yakho ke futhi ke ithinta ke nezikhathi einzima njengokubona nje ke ubaba wakho egwaza uma wakho ey okuyinto enzima kakhulu leyo mangathi uyayicabanga ukuthi konje wena ngakwenza ukuthi ufile kanjani engabe wathole kanjani nje ke amandla nesibindi sokuthi ubhekane nalezi zikhathi einzima kangaka
Uyabona ke eso sikhathi sasona sibuhlungu kakhulu empilweni yami ngoba ndandilandela emva komama ngelixesha utata ahlaba umama emqolo ndilandela emva kwakhe ndiphakathi kwabo utata usemva kwam wamhlaba ibhozo lazovela phanga phambili esifubeni and wabale utata waphuma kwafuneka mna ndincede umama but umama wancedakala and ke ngoku uyabona apho konke ne ukudlula kwam apho ndaqoma manje benamandla ngoba ndim omdala ekhaya ngoba umama uhlele esibhedlela umama eHartskeer Hospital kwakusekuthiwa umama uswelekile usishiyile So I had ndobana ndibe namandla ngizokhulisa aba babini bazemva kwami ngoba kaloku umama ngoku yena akasakwazi nokwenza nto ngoba umama uhlele ICU uhlele isikhathi eside kakhulu and le chapter ke yona ke apha encwadini yami isondele kakhulu kuchapter 8 of my book ngoba ndizibuza imibuzo namhlanje into yokubana ingaba ndimna owenza into yobana utata hlaba umama ngoba kuchapter 8 of my book kukho into ethetha my true identity dilemma I was conceived through abuse so now ndithi ingaba sisilonda sokuva utata into yobana mna ndingumntana wakhe le nto wahlaba umama andisayazi ke ngoba ndiyazidibanisela abasekho bonke abazali kodwa ndadlula kuloo nto ngenxa yoba ndazicinga mbe strongo ndiqine ngoba kaloku abantwana bazemva kwam bajonge kum and in the first born ekhaya.
Kodwa ke sisi unontombi
ongekho lula amasiko ongekho lula.
Sisi unontombi ngiyacabanga ukuthi noma vele kwakumele ukuthi uqine ngoba nakho kuneyingane okumele ukuthi uyigade. Kodwa kubalekile nokuthi nawe uthola ukulapheka okuthize some healing of some sort. So ungasho mhlawumbe ukuthi ukubhala incwadi lokhu kuwenye izinto mhlawumbe ezikusizile ukuthi ukwazi ukudlula kulezi zikhathi nokuthi ube nokuxola ngaphakathi ku
yabona ke sisi wami when it comes to ukubhala le ncwadi ne ndiye ndithe ebantwini xa ndithetha ukubhala it's healing ndiyakuthanda ukubhala bendithanda ukubhala qha bendingaziqondi into yobana ndingabhala incwadi ngenye imini bendibhala kwi-diaries ndibhale nasemaphepheni ingakumbi ngexesha ndisokoliswa ngumyeni ebomini imbilini yam bendiyikhuphela ngokubhala bendithanda ukubhala but bendingayazi into yobana ndingabhala incwadi and ke ngoku njengba bendibhala le ncwadi ngoba le ncwadi ndiqalele ukuyibhala 2021 and ndisentlungwini ngoba ndiluze konke izinto ebomini bam ngo-2021 bendiphelwe yinto yonke izinto ndiqaleqaleni ubomi ndiqaleqaleni ufika kwam ePretoria ndifike ndalala eflorini phantsi nomntana wam so we can imagine ke usuka kwi-suburbs uzoqala ubomi obutsha apho ungazi khona uhamba nge-GPS ndandibuhlungu where he was shot and killed at home ekhaya elitsha ngoba wadutyulwa ndimjongile waphelela ezandleni zam ngoba isibham sasidubula umntakwethu sasibekwe apha kum entloko and then in few seconds badubula yena 3 bullets washona incwadi indisize kakhulu ngoba bendilila the time ndibhala ndiyalila. If ungafunda incwadi yam, you can sound nawe ukuthi ebelila lo mntu. Kwezinye iindawo beke ndime ndipoze ndilile ndiyeke ichapter ngoba bendisiya back to the crime scenes. Ngoba ndimbonile xa eswele kubrother wam edutyulwa ndimjongile, ndimbonile umama elalike esweleka ndimjongile ndimkhathi nails, ndimbonile umntana wam etshona emanzini ena 21 years ndimthatha ama-videos watshona wasweleka. So ezo crime scene beziwest kakhulu ebomini bam, bendithi ndawufika kuzo ndikhalinyembezi. Kodwa it was a process of healing as well, because ndizive ndikhaphukhaphu kakhulu after ndibhale incwadi. Ndaziva uba ndingumntu ndiyaphila, ndaziva ndinamandla, ndifumene amandla amatsha emveni uba ndibhale incwadi. Sisinoxolo.
Awu sisinontombi, ngiyathokoza nje ukuzwa ukuthi ke usukuleyo kuleyo phase yokusho nawe ukuthi ke usuxolile nanokuthi nje usuhilile, ngoba eyizinzima kakhulu lezehlakalo ethe zakwehlela ke empilweni yakho. Sikhona nje bade uke wakhuluma futhi nangedivorce esahlukweni sesine-ke kwi-chapter 4. Kukhona-ke lapha uthi khona witnessing the cruelty of divorce. Uxoxa lapho-ke ngey'khathi-ke ey'hlekisayo futhi-ke uyishaya nje indiva iy'khathi ey'nzima oye wabhekana nazo. Lokhu kusiza kanjani ukumelana nengcindezi futhi kuthinta kanjani umbono wakho njengempilo in general?
Sinoxolo, kube buhlungu kakhulu ngoba ndandingaqondi into omnqweno wam futhi ndandingafuni nowam umntana adlule kuyo, ngoba ibuhlungu idivorce, it affects abantwana bethu. Idivorce ewe thina iyasiafektha ne, kodwa kakhulu kakhulu iaffektha abantwana, iyabalimaza abantwana, ibophula umphefumlo, ibophula intliziyo. Umama notata the time bedivorca ndandimncinci, ndandibuhlungu sisinoxolo ngoba indlela isenzeka ngayo ndandibukele ndingazazi uba mandiye phi. Ndandithi ndikumama, ndithi ndikutata. As a result ndaphela ndihlala nogogo ngoba ndandithanda bafuni bobabini, ngoba bayalwa, bayathukana, ndibukela iabuse, kukhutshwa amazwi abuhlungu amabi. Kodwa namhlanje nowam umntana is going through the same. Ekuba mna ndandingayifuni, ibuhlungu idivorce sinoxolo, ibuhlungu kakhulu. Ndiye ndithi ebantwini, sukunyamezela, ndiyavuma mntana sekhaya, sukunyamezela ukuhlala apho ungathandwa khona, apho ungaxatyiswanga khona, apho ungena velu mntana sekhaya. Sukuhlala, phuma mntana sekhaya. Xa luphelile uthando, phuma. Kodwa uzuyazi into yobana abantwana iyabaafektha kakhulu, iyabaafektha mntana sekhaya. Yile nto ndisithi xa ndithethayo sisinoxolo into yobana ndiyacela abazali, abantwana mababaxelele, ngoba thina zange saxelelwe ekhaya. I'm one of those people abangazange baxelelwa ngabazali uba kwenza kantoni. Ndandizibukelela nje ndibona okay, apha kuyohlukwana, kuyathukwana, kuyaliwa. Zange ndayifumana la chance yokwazi uba kwenzeke ntoni, kwenzeka ntoni mama notata, because ixesha liyatshintsha, abantwana bayabona ukuthi kwenzekani. And ke ngoku iyabaaffektha mentally yonke le nto yenzekayo phakathi kwabazali. Now if awuhlali phantsi nomntana ukuba umvulele isifuba, naye avule isifuba, iyamonzakalisa umntwana. Hence ke ngoku unontombi yena ndiye ndahlala phantsi nowam umntwana, ndahlala phantsi umntana wam ke nguTshepo. Ndahlala naye phantsi, ndahlala nezi-step children zam ndazibeka phantsi, ndabaxelela nantsi imeko bantwana bam, ningayiboni nje nizibonela okanye niyive esithubeni. Ibalulekile laa nto, ibalulekile enzela uba umntana uyambona into yobana okay iyonzakala, umse kwi-counseling naye, ngoba siyabalibala abantwana, sibashiya ngemva. Iyingozi ke sisinoxolo loo nto.
Uma ngabe siqhubekela ke ku-chapter 5, kukhona laphayana uthi the woman in blue. Ngabe ubani-ke lo wesifazane nanokuthi nje wakusekela kanjani empilweni?
Wow, uyabona ke lo chapter sisinoxolo. Uyabona xa sithetha ngaleli chapter ne, ndiya ndizive ndinegugu ukubone, ngoba unontombi I was shaped and sharpened by South African Police Service, amapolisa. Unontombi the woman in blue ndithetha ngam unontombi, the journey yasebupoliseni. Ndajoyina amapolisa ndina 21 years old, ndimncinci sisinoxolo. Umama wam wayelila xa ndijoyina amapolisa esithi hayi mntanam kuyafiwa, uza kufa. And ndandisebenza eMitchells Plain e-police station e-Cape Town. Uyayazi ke iMitchells Plain ngelaa xesha thina ke ngo-2002, 2003 yayidume ngee-gangsters, players and all that. So mama wayekhala inyembezi kodwa uNontombi wayephatise farm, uNontombi waya ku training, and uNontombi namhlanje she's calling herself the queen of Batupili, the queen of resilience, the queen of action, all because of South African police services. Ngoba ubupolisa sisinoxolo, it's a calling ngenye ixesha, it's a calling. Awuyi nje emapoliseni ngoba mna ndithi it was a calling for me in order for uNontombi abe yile chisel ayiyo namhlanje. Ndinje nje namhlanje kungenxa yesipolisa, sindikhulisile sisinoxolo, I'm molded, I'm shaped by isipolisa, la mandla endiwafumeneyo ukudlula kuzo zonke ezi zinto ukuze ndibe brave ndifumene emapoliseni. Yonke le nto ndithe xa ndifika phaa ndafunda iindlela zabantu zokuphila, different people abalapha eSouth Africa, yiloo nto ke ngoku ndiyi-queen of Batupili ngoba ndiyamazi umntu, ndimazele esipoliseni. If ndandingayanga ekholeji yamapolisa ngendingengonontombi ndinguye namhlanje, ndifunde a lot of things esipoliseni. Yes, abantu bathetha mhlawumbi negative ngobupolisa kodwa ndifuna ukuthi mna ubupolisa bundikhulisile, bandishayipha. Namhlanje even my career journey intle kakhulu ngoba ndifundile, ndafundiswa. But ke again ilapha kuwe ke sisinoxolo into yobana uzawufika emapoliseni uzikhulise uthini, ngoba ndafike ndazikhulisa ngokuba ndingene emapoliseni ngelicense, i-matric certificate only, kodwa namhlanje ndine-degree, ndafike ndaqhubekeka ndafunda. Yile nto ndisoloko ndisithi kubantu abancinci, wherever you are kulo msebenzi ukuwo mntanasekhaya, ziphushe so that ukwazi into yobana ube yi-expert akusebenza khona. Wena ngokwakho develop yourself, empower yourself. Soloko ndiba-encourage kanjalo, sufike uhlale emapoliseni ngenxa yoba kukho isalari, funda different angles. Yay. Different careers ukuthi uzokwazi la mapolisa into yobana singenza kanjani.
Kubaluleke kakhulu, kubaluleke kakhulu sisinontombi ukuthi uhlezi nomuntu involve, uhamba neyikhathi. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho, sisikufisela usuku oluhle. Queen of Batupile, queen of resilience, thank you so much for your time.
Yes.
Umbukeli-ke lo bekuNontombi Luthuli, umbhalo wencwadi enesihloko esithi ke Tshepo My Hope. Yazi yamna ndingxoxo besixoxela kabanzi-ke ngohambo lwakhe nje empilweni. Makhol, sesifike kupheleni kohlelo lwethu-ke, kodwa hayi ungakhathazeki Mbukeli, ingani nakusasa njengo-6 sobe sila.
Sobe silapha Mbukeli, qiniseke into yokubana sine-dating ngomso, chosi.